Rwanda rwegukanye igikombe cy'isi cy'amarebero ya PSG rutsinze Brazil kuri penalite 3-2 nyuma yo kunganya igitego kimwe kuri kimwe haba mu batarengeje imyaka 11 n'abatarengeje imyaka 13. Ibi byabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 5/2/2023 nibwo habaye imikino nyuma y'irushanwa ryahuje ibihugu bigera kuri 20 bifite amarebero aterwa inkunga n'ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa. Mu batarengeje imyaka 11 u Rwanda rwegukanye igikombe cy'isi cy'amarebero ya PSG rutsinze Brazil kuri penaliti 3-2 nyuma yo kunganya igitego kimwe kuri kimwe mu minota isanzwe. U Rwanda kandi rwisubije igikombe mu batarengeje imyaka 13 nyuma yo gutsinda Brazil kuri penaliti 3-2 kuko iminota isanzwe yarangiye ari igitego kimwe kuri kimwe. Imikino ya nyuma y'iri rushanwa ryabaga ku nshuro ya 7 yabereye kuri Parc des Princes i Paris. Ubwo u Rwanda rwaryitabiraga ku nshuro ya mbere muri 2022 rwatwaye igikombe mu batarengeje imyaka 13 nabwo rutsinze Brazil mu gihe abatarengeje imyaka 11 bari babaye aba kane. Mu gushyingo 2021 nibwo mu Rwanda hafunguwe ku mugaragaro ishuri ryigisha umupira w'amaguru riterwa inkunga na Paris Saint-Germain. Ikipe mu Bufaransa ikorana n'u Rwanda kuva mu Kuboza 2019 aho yambara Visit Rwanda mu rwego rwo kwamamaza ubukerarugendo mu Rwanda. U Rwanda rwageze ku mukino wa nyuma mu batarengeje imyaka 13 rutsinze Antille ibitego 4-0 naho mu batarengeje imyaka 11 bakaba nabwo rwaratsinze Antille ibitego 4-2. Mu mikino y'amatsinda ari naho igikombe cy'isi cy'amarebero cya PSG cyahereye mu batarengeje imyaka 11 u Rwanda rwatsinze Kuwait ibitego 5-0 rutsinda u Bufaransa ibitego 4-0 na Turikiya ibitego 3-1. Mu batarengeje imyaka 13 u Rwanda rwanganyije n'Ubwongereza ibitego 3-3 runganya n'u Bufaransa igitego 1-1 rutsinda Turikiya ibitego 5-0 nyuma rusoreza kuri Korea y'Epfo rwatsinze ibitego 2-0.